oh bossy wange.
Kamutwale mu kifo kye manye enjinyufu mu kyutikala solutions.
Abakozi baffe tubakolere ya wansi basanyuke.
Bakola bingi ebitumbula companies. Oyagala manya ku uniform zo, ku bikopo, ku t-shirts ne sawa.
Umbrella foundation strong.
Let's go creative.